Hello, people, sister, brothers, family, friends. We greet you from Kigali, Rwanda, in house in Rwanda. And today we come up with another deal. It is a deal because we have a plot behind me. You are seeing a plot. This plot has a construction permit and it has more than 300 square meter, and they know land law, the law that governing construction Luanda says that in 300 square meter you can build your residential house, and more of those houses you are seeing in this neighborhood, they has like 300 and 400 square meter, and there are those who reached in 500 square meter and 600 square meter. But this plot brought to you, as I've said, it has a construction permit, and this construction permit is still valid because nowadays they are providing to someone a construction permit of 2 years, and there is an extension of 1 year. So I think that it has a foundation, as you see in this video, and the house is to continue with structure and get your own house. And the price, it is 13 million Rwandese francs. It is like 13,000 USD. And if you know, you want to know more information, you can call us on the number displayed on the screen, and you can meet us on the on our office located at Centenary House in 6th floor. And don't forget to subscribe, don't forget to like us, don't forget to come to our everyday premiere. We have a premiere at 8 p.m. Kigali time. It is 6 p.m. GMT, and they want to be with you. And I think those guys that I have seen these previous days, they are ready, they have comments, they put comments. I thank you very much, and I think for those who continue to see the video, even if it is not premiered. And thank you very much, we love you. Those things you are doing, those things you are achieving, we are achieving it for you. We are achieving it by you. Thank you very much, we love you. Peace and love.
Da 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 Bye.